Kua rere te whakahau a te toihau o mua o te ropu whakamana I te tiriti ara a tā iri taihākurei jury kia arotakengia ngā mahi a taua ropu. Hei tāna I rungi I te whakaaturanga o marae inanahi, kei te piko noiho te ropu whakamana ki ngā hiahia o te kāwanatanga.
And what I've noticed in a number of cases is the tribunal going out and chopping off those people who are objecting to the treaty settlement process because they are standing in the way of a quick settlement of the claim.
He oi, māro ana te whakautu a tākuta Ranginui Walker, māngai o te ropu whakamana I te tiriti.
No, I'm not aware of that. That's news to me.
I whakamātau a te karere ki te kimi whakautu I te minita take Māori I a Peter Sharples, kia kite ake mēna kei te whakaia kia arotakengia ngā mahi a te ropu whakamana, engari auware ake.